Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Mwiriwe abandi mwaramutse abagire ngo batutege amatwi bose kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya gatatu ruheshi 2022 amakuru twabateguriye ashimikiye ku ngingo zimwe zikurikira. Abanyagihugu bariko basabwa guterera indya zigaburirwa imbonerakure ziriko zihabwa inyigisho za gisirikare mu ntara zitandukanye. Murata kumva ibyo bariko basabwa abakorera mu isoko ya Kinama mu gisagara cha Bujumbura. Haraye herekanywe n'igipolisi cy'u Burundi abantu batandatu bagandaguye mu ntango z'uno mwaka. Umupfasoni Eugenie Ntakirutimana afise ubwenegihugu bw'u Burundi n'Ububiligi, akaba yari yaje i Burundi gukurikirana ibijanye n'udufaranga twiwe twa pansu. Abanyagihugu bakaba bari mu bashimi ico gikorwa c'amatohoza, ariko bagasaba ko yokogwa no kubihangange vyo muri CNDD FDD vyagirizwa guhekura abarundi. Muri komine Rutovu intara ya Bururi bamaze igihe kitari gito batagira umuyaga nkuba kubera icuma citwa transformateur gifasha mu kuwutanga cahiye ariko kikaba kitarasubirizwa. Ubu imirimo ikenera umuyaga nkuba aho mu Rutovu yarahagaze, basaba umuco abategetsi babarongoye kuri ico kibazo. Ikiraro gihuza amwe mu makaritsiye y'amazone ya Musaga na Kanyosha kirateye umutima uhagaze abo cahora gifashe. Turaza kubabwira uko vyifashe ibijanye n'ico gitarugwa. Aya hamwe n'ayandi ni nyuma yakanya isase kuri mikro ni Dondo Tuyombaza umutima mu buhinga bw'ivyuma, naho hari Jisrene Manirakiza kazi.
Radio Haguruka, Haguruka Barundi tugwanira igihugu cyacu.
Twebwe iwacu amababi y'ibishayo ntiturya ari imboga. Amababi y'itomate ntiturya ari imboga. Hari ibyo tutarya ni byinshi kandi ari imboga. Kubera turahaza. Hari umurundi aragigisera. Ntibyuze nda. Sinyama nziza proteine. Ikikogoshi, hari umurundi ariko aragi igikogoshi. Umubirizi, hari umurundi ariko aragi umubirizi. Kubera iki? Zerekana ko rudashonje.
Ni imvugo yuzuyemo agasuzuguro, ni imvugo yuzuyemo kubura umutima w'impuhwe, kubura umutima w'urukundo kubo ujejwe kubutwara. Ntushobora kwishura ku kibazo kijyanye n'ubukene n'inzara mu banyagihugu bene ijya mvugo. Aho uhamagarira abantu ngo kwijukira kurondera ibindi bafungura, ukababwira n'ibintu mu mitwe yabo bitigeze bibaho yuko bo bifungura. Iribwirizwa shingiro ryo mu 2018 bonyene bishiriyeho. Akacagenda wenyene agahonyora ingingo yijana na rimwe n'ijana na kabiri y'iyo bwirizwa shingiro nyene, aho izo ngingo uko ari zibiri zivuga yuko umukuru w'igihugu ubwo nyene bamenyesheje ko ari we yatsinze acahagarika ikintu cyose yahora akora kijanye no kumwinjiriza, yaba amafaranga, yaba ibintu byiwe, imyuga, ibintu byose yoba yahora akora, bavuga ko ategereza guca bihagarika.
Ndasubiye kubaramutsa. Inyigisho za gisirikare ziriko zirahabwa imbonerakure mu ntara zitandukanye ziratanguye kugira ingaruka mbi ku banyagihugu bose. Muri kino gihe abadandaza bo mu isoko ya Kinama bakaba bariko barategekwa gutanga ikiro cy'umuceri canke ikiro cy'ibiharage, utabishoboye agasabwa gutanga amahera angana n'ayagurwa kimwe muri ivyo. Bakaba babwirwa ko bariko baregeranya ivyo kurya vyo kugaburira imbonerakure ziriko zirahabwa izo nyigisho. Bamwe muri abo badandaza bakaba bamenyesha ko umugambwe CNDD FDD uriko urabapfukama mu nda mu mpande zose. Inkuru na Jeannette Kamikazi.
Kuva hagitanguzwa inyigisho umugambwe CNDD-FDD uri kuratanga ku mbonerakure mu ntara zitandukanye inyigisho harimo n'iz'igisirikare abanyagihugu bagumye basemerera bati izo nyigisho ziriko zirahabwa urwaruka go mu mugambwe umwe nta ciza zizozanira abarundi n'u Burundi batahubwo zizokwegera karambaraye u Burundi naho abatari bake ako karambaraye biteze bibaza ko ari ubwicanyi bw'ishano bushobora gukorerwa abarundi aho hari nabibaza ko hashobora kuba cyanye bw'ikivunga ku bantu bose badashigikiye umugambwe CNDD-FDD ariko hari n'izindi ngaruka zitandukanye zitanguye kwibonekeza zimwe rero muri izo ngaruka z'izo nyigisho ziriko ziratangwa muri iki gihe zatanguye kwibonekeza abadandaza bo ku isoko rya Kinama bariko barategekwa gutanga ikiro cy'umuceri cyangwa ikiro cy'ibiharage nayo mu gihe utabishoboye gutanga ivyo ngo asabwa gutanga amahera ngana nayagugwa kimwe muri ivyo nkuko tubibwirwa nabo badandaza bo mu isoko kujya kinama bavuga ko bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD ngo zibabwira ko bariko baregeranya ivyo kujya byo kugaburirizo mbonera kure ziriko zirahabwa izo nyigisho mu ntara hagati mu gihugu nkuko bibandanya bimenyeshwa nabo badandaza nyene izo mfungurwa zirirwa ziratozwa n'abari mu makomite y'isoko ya kinama zikongera zigatozwa n'abatware bo ku rwego rwa zone abo badandaza bakaba bamenyesha kwivyo biriko birakogwa mu gihinzara yirigwira bica bigacika mu gihugu akavuga ko nabo nyene ataco bagishobora kunguka muvyo bariko baradandaza ngo nuko batagira ukundi bagira ngo ko rero hoca haduka uwundi muntu aza kubabwira ngo batange ivyo kugaburira bari mu nyigisho za gisirikare n'izindi nyigisho batabona inyungu zazo ngo nakarenganyo gakabije bamwe muri abo badandaza bakaba bamenyesha ko umugambwe CNDD-FDD nguri kurabapfukama munda mu mpande zose bati bafatiye ku ngingo zitandukanye zirigwa zirafatwa ngo barabona ko kubaho kwabo kubabona ngo ahubwo basigaye bameze nk'abana b'imfuvyi batagira shinge na rugero kuri ivyo rero uruganda rwa radio haguruka rukaba rwagerageje kurondera Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura hamwe na mustanteri wa komine Ntahangwa kugira ngo tubabaze amategeko yo bari ko arisungwa mu gusaba izo ntererano abanyagihugu yamara tukaba twabakenye
Jeanette Kamikazi tumushimire kuri iyo nkuru yaduteguriye abantu batandatu nkuko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru bashasha nibo baraye berekanywa n'igipolisi cy'u Burundi ko bari mu bagize uruhara mu iganda kugwa cy'umurundi kazi akongera akaba no mubirigi kazi eje ni ntakirutimana ari mu ijoro cy'uwa gatatu rishiru wa kane nzero ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu ihoteli yari yashikiyemwo iri ku mutangano mu gisagara cya Bujumbura Petero Murikiye avugira ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo umutekano asaba yuko bane muri batandatu bafashwe iryo bara rikigwa barekugwa kandi agashimira abakoze amatohoza kugera aho afatwa abakoze iryo bara abanyagihugu nabo barasaba leta ya CNDD-FDD gutanguza amatohoza kuba abo bapfuye n'abirirwa barapfa biturutse ku mategeko atangwa n'ibihangange cyo umugambwe CNDD-FDD ngo ntihaze harahanwa gusa abatobato inkuru twateguriwe na Ninete Nancy Mutoni
kuri wa kane igenekerezo rya kabiri ruheshe ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu nyubako z'ibiro by'iperereza Bujumbura Petero Nkuriki yavugira umushikiranganji mu byo jejwe harimo umutekano niho yerekanye imbere y'ibimenyeshamakuru abo bantu batandatu bishe umufasoni Ejeni Ntakirutimana abo bose gushikuba bakaba bafungiwe mu busho bw'iperereza Bujumbura uwavugira ubwo bushikiranganji ngo intumbero y'ubwo bwicanyi kwari kugira ngo abamwishe bashobore kumwiba utwiwe kukaba nkako abo bisheje nibivugwa ko harimo umwe yahoze agwana mu hari paripe utefunere bashe bamwiba amafaranga angana n'ibihumbi amajana atanu by'amarundi amafaranga y'abanyaburaya igihumbi n'amajana atanu na mirongo icyenda igitabo cy'inzira cyanya kwigendera hamwe n'agasagoshi yagendana mu minwe kugira bashobore kwinjira mu ihotere Jeni yari yashikiyemwo abo bagizi banabibahaye umunyezama amafaranga ibihumbi mirongo ibiri gusa abo bicanyi uko babigenjeje nuko wateguye ubwo bwicanyi ngo yateguye imigwi itatu uwa mbere waranze gukora amaraso uwa kabiri nawe byarawunaniye gushika ku ntumbero ku munota wa nyuma uwa gatatu nawe washoboye gushika ku ntumbero naho utahavuye weregwa uwo mugwi wa gatatu umaze guhereza amafaranga twavuze umunyezamu warinjiye uraheza ukoresha imfunguruzo z'incurano urugurura icyumba Ejeni Ntakirutimana yabamwo imbere y'uko ataha baraheza bihisha muri icyo cyumba Ejeni ageze gutaha yashitse yihutira kuja koga mu kazu k'ubwogero gasanzwe mu cyumba wiwe. Abo bari binyegeje muri ico cyumba niko guca basanga uwo mufasoni aho agira yogere bamutsindagira igitambara mu kanwa kugira ntakome induru baraheze baramuniga. Eje ni ntakiru kimana w'imyaka 67 yari yagiye mu Burundi avuye aho yaba mu gihugu c'Ubirigi aje gukurikirana ibijenye n'amafaranga yiwe yo gukukuruka ku kazi bita passion mu Gifaransa kuko yari yigishije kuri kaminuza y'u Burundi. Naho Petero Nkurikiye yashimira abakoze amatohoza gushikaho hafatwa abakoze by'ukuri iryo bara n'abanyagihugu barabishima ariko bagasaba leta ya CNDD-FDD gutanguza amatohoza y'ukuri ku bihangange byo mugambwe CNDD-FDD bimaze kudumwa ko urutoki ko byahekuye imiryango myinshi y'Abarundi. Ku bwabo ntibatahura igituma amatohoza bagusa ku bantu bitwa ko ari bato bato ibihangange byo muri CNDD-FDD byagirizwa mabi nabyo bikaguma byiraramangiye. Ku bwabo ibyo babifata nko guhuma amaso Abarundi n'amakungu.
Mutoni na wenyene arakenuye imyaka 3 iraheze abanyagihugu bo kumutumba wa Mutangaro komine Rutovu intara ya Bururi batagira umuyaga nkuba. Inyuma yaho inkuba ikubitiye icuma gifasha mu gutanga umuyaga nkuba bita transformateur mu Gifaransa. Abo banyagihugu bavuga ko baherutse ico cuma kijanwa bakagira kigiye gukogwa ariko amaso ngo yabayayo. Basaba rero ko abategetsi bava mu gacerere bagatanga umuco waho ico cuma caroye. Narirya hari ibikorwa bitari bike vyahagaze kubera gukena umuyaga nkuba. Abo banyagihugu barongera bakavuga ko atacizere bagifitiye intwaro ya CNDD-FDD ahubwo ico baciza ngo nuko iyo ntwaro yosenyukwa ngo kuko ataco ibamariye. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero.
Twarikiye abajeje intwaro ku mutumba wa Mutangaro muri komine Rutovu. Icyo twabonye badufasha haraheze imyaka 3 nta muyaga nkuba dufise.
Uwo ni umwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa Mutangaro muri komine Rutovu intara ya Bururi yidoga ko bamaze imyaka 3 batagira umuyaga nkuba. Abo banyagihugu bamenyesha ko inkuba yakubise icuma bita transformateur mu rurimi rw'Igifaransa cyafasha gutanga umuyaga nkuba. Mu nyuma yaho nk'uko bibandanya bivugwa n'abanyagihugu icyo cuma ngo baherutse kishanwa bakibaza ko kigiye gukogwa ariko amaso ngo yabayayo.
Hariho icuma gitanga umuyaga nkuba kimutumita transformateur kinini gikomeye cyane baraje baragitwara mu rwego rwo kugarukana n'ubu twararindiriye twarahibuye amatwi adusumira. Iki cuma bavuga ngo bagitwaye ingozi
kubera rero iryo kena ry'umuyaga nkuba ibikorwa bitari bike byarahagaze ibindi nabyo ntibiranguka neza.
Inzu bamwe hamwe abantu tutarugaye abakirisi yarugaye abari afite bakanyinshi barahebye abana biga ishure ryisumbuye ndakeka banewe neza n'ubumenyi barasubira inyuma abigisha byagora gutegura igifa cyabo.
Abo banyagihugu bo ku mutumba Mutangaro basaba ko abategetsi babarongoye bova mu gacerere bagatanga umuco w'icyo cuma caroye maze basubire kuronka umuyaga nkuba nk'uko byahora. Ni mu gihe abanyagihugu bemeza ko ihura ry'uwo muyaga nkuba ryatumye umutumba wabo usubira inyuma mu bijanye n'iterambere.
Hari adufashe n'ishyirahamwe rigidezo rigira ingufu dushe turonka umuyaga nkuba abantu badandaza amadandatsi bamwe abantu bamwe abadandaza amakuba yadandatsi ibikorwa byakogwa ahantu hari hateye imbere none harasubiye inyuma cane. Ibi rero birakayitse turasaba indongozi zifata mu bibazo by'iterambere ababijejwe bakora uko bashoboye kugira ngo igisagara ca Mutangaro gisubire kironka amatara iterambere ribandanye.
Abo banyagihugu barongera bakavuga ko atacizere bagifitiye intwaro ya CNDD-FDD ahubwo icyo yaciza nuko iyo ntwaro yosenyugwa ngo kuko atachiwa mariye. Mu ruganda rwa radio haguruka tukaba tutashoboye kuronka Colonel Ondasi wandenza amaso uramatari w'intara ya Bururi cyo kimwe n'abarongoye ishyirahamwe Regidezo muri iyo ntara kugira ngo twumve icyo bavuga kuri iyo myidogo y'abanyagihugu.
Tumushimire na Aline Munezero kuri iyo nkuru ahejeje kudushikiriza. Tumira mate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye.
Bato batari gito turi urwaruka rw'Uburundi turi bato bazira kuba igito kwiyibagiza umubabaro w'igihugu impuntu y'abavyeyi bahekurwa buri munsi ibiziga bikazimanganywa ngo abana b'Uburundi ntibahambwe mu iteka n'urukundo rw'umuryango wabo. Turi abana b'Uburundi bagende ryapfunditswe n'intwari ibanga ryabangiwe ingata risaba ishaka n'ubuhizi ku murundi wese kwikomeza no gukomeza abandi mu rugamba rwo kubohora icyatubyaye guhoza abavyeyi no guhumuriza abarundi turi abana b'u Burundi inkingi zitayiganyizwa n'umuyaga zigaca kure babambone n'abanjana n'ibije ba mahoro yanje azira mahoro ya bose bibagira vuba amarushwa y'abarundi igitutsi cyo kubura ico wiha n'ico uhu mugenzi kubera ejo heza hakiboshwa n'abansumirinda turi ubwoko bw'abarundi buzirana na bakaryanisha miryango bama banyote wa maraso y'abavukana dukomoka kuri Nseruka Rukanze yatsinze Rumariza agatsindira n'ukwikukira ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza kwica no kwangaza abarundi turi urwaruka rwa Marugazi rufise kumuzirikanyi iragi ry'abatwiguze rwamiza akabuye k'intare rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu maze neza kuri bose itsimbatare abarundi barangwe ukuri ubuntu n'ubutwari icese gisomwe na Inabeza
abanyagihugu bo muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi bararajwe ishinga n'ikiraro gihuza imwe muri karitsiye ya zone Musaga n'imwe mu makaritsiye ya zone Kanyosha ico kiraro kiguma gitsindagurika kandi arico bahora bifashisha mu kugiriranira imigenderanire abo banyagihugu bavuga ko leta ya CNDD-FDD irongowe na Evariste Ndayishimiye ko ataco iriko irabafasha kugira ico kiraro cubaka ivyo bakaba babivuga kuko indongozi zo hasi zizi ikibazo c'ico kiraro ariko zikavuga ko atabushobozi leta hamwe n'indongozi zo hejuru zigeze zitanga kugira ico kiraro gisanugwe kitariha inkumbi Inkuru na Alice Mukeshiman.
Iryo tsindagurika ry'ikiraro gihuza abanyagihugu bo muri karitsi ya Musaga hamwe n'abanyagihugu bo muri karitsi ya Kanyosha ngo birabaraje ishinga kubera uko buca nuko bwira icyo kiraro kiguma gitsindagurika kigenda cegera imihana y'abanyagihugu bamwe mu banyagihugu bavugana na radio Haguruka bariko baratakamba basaba indongozi za leta ya CNDD-FDD hamwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko bokwikubitagashi icyo kiraro kitariha inkumbi kugira gikogwe mu maguru masha aho ni mu gihe hari amazu hamwe n'imirima yegereye icyo kiraro biriko biratwagwa kandi leta ya CNDD-FDD irorera aho banyagihugu bamenyesheje radio Haguruka ko icyo kibazo cy'icyo kiraro mu ntwaro zibanze ko kizwe mbere kenshi izo ndongozi zibanze niyo zibajijwe impamvu icyo kiraro kitarasanugwa kitarabumuka burundu kenshi ngo babishura ko atabushobozi boronka bwo kubaka icyo kiraro mu gihe leta iba itarabaha amafaranga yo kucubaka hamwe n'uburenganzira ngo nta bushobozi bafise mu ijambo rimwe bwo kubaka icyo kiraro mu ntwaro nawo abo twashoboye kuronka bakaba batubwiye ibijanye n'ivyo abanyagihugu batubwiye ngo ntibokubaka ico kiraro leta ataco yabivuze ko haba mu gutanga amafaranga hamwe n'uruhusha abanyagihugu muri ayo makaritsiye baratera ibyatsi imvugo y'izo ndongozi zibarongoye zikomoka mu mugambo CNDD-FDD bakibaza ko leta ya CNDD-FDD izoza gusanura ico kiraro ariko bumvise cihaye inkumbi bikabayobera kubwabo rero ngo ico babona ngo nuko leta ya CNDD-FDD itane nezwe abanyagihugu nguyo leta yari kwiye guhindurwa hakaja iyindi leta inezwe ineza yabo barongoye
arise Mukeshimana arakoze cyane amaritiro 25 y'amavuta yo guteka niyo yanyurujwe ku ishure shingiro rya Buzige mu buyobozi bw'indero ko muri komine Kanyosha intara ya Bujumbura ushikobo ubwo busuma bukaba bwagerezwa umunyezamu yahora korera kuri iryo shure Andrea Bazompora yamara bamwe mu bavyeyi no mu barezi bagiriza ubwo busuma bamwe mu bakorera kuri iryo shure basaba irekugwa rya Andrea Bazompora kuko ngo ariko azira ivyo atazi kandi nahapungiwe amagara yiwe akabagwa yagoya ngo haheze hafatwe umuyobozi w'iryo shure Alexandre Nkurikiye asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD hamwe n'umwe mu barezi bo kuri iryo shure kuko ngo nibo bagirizwa ubwo busuma ikivyemeza ngo nuko bama bagaragaye kuri iryo shure ku minsi y'Imana inyuma ya saa sita bafise amasakoshi ayo masakoshi ngo niyo batwaramwo ayo mapfuta inoso igira neza ijisho rya radio haguruka mu ntara zimwe zimwe niwe yaduteguriye iyi nkuru
nkuko bivugwa na bamwe mu bavyeyi bikemezwa na bamwe mu barezi bigisha ku ishure shingiro rya Busige ndetse Kanyosha mu ntara ya Bujumbura amaritiro 25 y'amavuta atangwa na pamu kugira akoreshwe mu kurunga ibifungurwa bihabwa abanyeshure niyo yibwe kuri iryo shure haraciye amezi yaba 2.5 ibyo ubwo busuma rero ngo bibonekanamwo igipfungo kidasanzwe bikimenyekana ko amavuta yibwe umuyobozi w'iryo shure Alexandre Nkurikiye yaciye apfungisha umunyezamu Andre Bazompora ariko uwo ku bw'itegeko rya Musenyeri Genoveva Ntahuvukiye akaba yaraye kuhaciye iminsi mike nk'uko umuryango wa Andrea wasigura ko afise uburwayi inyuma yaho Nahimana Generande umuyobozi indero muri komine Kanyosha akaba yarishikiye kuri Ecofo Busige kugira ngo atohoze iby'ubwo busuma ubona ko hari n'ibyuma bibiri bikoreshwa mu gukora igisenge cy'inzu bita kibe byaheruka gufatwa vyibwe binyegezwa mu mwonga uri hasi y'iryo shure nyuma bikungururizwa ku mbonera kure yitwa Samso iba ibuzige neza na neza babita mu Gitabura umuyobozi w'indero mu komine amaze kuhishikira akaba yabanje kwagiriza umuyobozi w'iryo shure Alexandre Nkurikiye atigeze amumenyesha iby'ubwo busuma nk'uko gutanga rero itegeko ry'uko Andrea Bazompora yahora ararira aho kuri iryo shure rya Busige yongera gufatwa agapfungwa gushikarishe ibyibwe bifise agaciro k'amafaranga y'amarundi 300,000 nayo ku bijanye n'uburwayi bwa Andrea umuyobozi w'indero mu komine Kenyande Nahimana akaba yavuze ati ndugure twa Mugina n'upfuma ndamubona ikisiga hako yidegenza ndugure twa Mugina kuva ubwo Andrea Bazompora akaba apfungiwe mu gasho k'inyamirama y'i Muruyaga kandi ibyo kumutohoza ko bikaba bigoye nk'uko bivugwa n'abashika hari ngo kuko naho bamubaza ataco yishura bivanye n'uko asa n'ufise icyajije mu bwenge abavyeyi rero kumwe n'abarezi bo ngaho kuri Ecofo Busige bati iby'ubu busuma birakwiye kubazwa umuyobozi Alexandre Nkurikiye hamwe n'aroyizi bavuna yigisha kuri iryo shure kuko babifisemo uruhara bamwe bati kubera iki abo babiri bakunda kubonekana kuri iryo shure ku minsi ya Mungu inyuma ya saa sita kandi bakaza bafise amasakoshi baba bajanywe n'ibiki bagasaba abariko bakora amatohoza kudahohotera Andrea Bazompora ngo kuko bigaragara ko ibyibwe biri kukatwe ku muyobozi na Aloyizi Bavuna mumenya ko gushika ubu hahavuye hafatwa n'ubundi yitwa Joel ngo ari we yikekwa ko ubusuma bw'izo kibe zibiri zari zanyegejwe ubu akaba apfunganye na Andrea mu gasho k'inyamirama Muruyaga ikindi mwamenya nuko Andrea yahembwa indica nk'ikize atashikana amafaranga 20,000 yahembwa 15,000 gusa ku kwezi ariko abazamu babiri baheruka gushirwa kuri iryo shure bahembwa umwe amafaranga 50,000 ku kwezi ibyo ntica nk'ikize bikaba byaranarakaje Finelandi Nahimana aho yavuze ko biteye isoni kuko ngo yari yamusabiye guhembwa 30,000 ku kwezi ariko ngo akaba yaragihembwa 15,000 gusa abari mu bigisha hibuzige bakavuga ko ayandi yategereza guhembwa yoba yaribwa n'uwo muyobozi Alexandre Nkurikiye ibyo tuma nawe ashirwa imbere y'ubutungane i Bujumbura inoso igira neza ku bwa radio haguruka
inoso igira neza nawe nyene tumushimire inama nshikiranganji yo kuwa gatatu igenekerezo rya mbere Ruheshi 2022 irongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarize ku vyavuye muri rusansuma yakozwe ku bitimuka vyegukira leta ivyo navyo bigizwe n'amatongo hamwe n'amazu iyo rusansuma ikaba yakozwe n'ubushikiranganji bujejwe ikigega ca leta bufashanije n'ikigo Istepu mu ntumbero yo gutunganya neza uburyo leta ikoresha naho ibitari bike vyatororokanijwe utunenge tutari duke turacibonekeza cane cane ku mazu ya leta akotwa muri iyo rusansuma amazu n'ibitimuka 17,545 nivyo vyasansuma menshi muri ayo mazu akaba ari mashure bena yakoreramwo ibisata vya leta harerekanwa kandi n'ubwo rusansuma amazu ya leta agera ku 372 akoswe mutunenge tupugwa n'abanyagihugu nuko ibitigire tibitimuka byashikirijwe ngo ari bito abajejwe intwaro ngo bagiye berekana bike kugira nabo bagume baronka aho bakura amafaranga yo ku ruhande ikango n'amafaranga ava kuri ayo mazu n'ibitimuka bya leta kwa yose nashika kuri konte ya leta abanyagihugu bakabandanya babona ko ibyo kumenya ibyo bitimukanwa bya leta ngo bitari bigoye mu gihe abagize leta imwe boba bizeranye ngo nibyo kwirirwa birasaba rusansuma mico bikoze abakorera leta ya CNDD FDD ngo barazi kwiba amafaranga kurusha abandi bose bakoreye intwaro ziheze jote bakunze mwariko muradukurikirana ayo twabategoreye uyu munsi na arangereye ndabashimiye kuba mwafasha kanya ko kuyakurikirana eka ndonge gukengurukira abayatororokanije bakongera bakayabashikiriza ntibagiye Justine Manirakiza yatumye amajwi abashikira ndabike banuye musigara amahoro na gahwane naho buta
bakumba kurya batariye bagomba kugesa ubwo batabije kama bagurinda rimura maboko Zabu, samba di shonje, nizigera sihaga. Yeah, yeah, yeah. Bamba bagomba kiambikize.
Haguruke barundi haguruka ni radio ikangurira barundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demo